Like there's one I've been getting 64 shillings from January. 64 shillings every month.
Na una unapanga kupiga movies na nyama.
Because now they expect nitoke niende kwa makanisa niende wapi niuze hiyo skiza ya skiza. Ndio hiyo hizo royalties zikuje wachukue their share then they give me mine.